UJanel uzivavanyela ugqatso unepedometer emxelelayo ukuba ubaleke kangakanani imihla nemihla. Nanga amanani awanikwe yipedometer yakhe kwezinsuku zine ezidlulileyo. Ngomgqibelo ubaleke 3.89 kilometers, ngecawe ubaleka 5.91, ngomvulo ubaleke 10.21, ngolwesibini ubaleke 3.35. Qikelela ukuba ubaleke kangakanani kwezintsuku zine zidlulileyo, uphinde ubale ukuba ubaleke kangakanani ngqo. Xa ndiqikelela ke ngoku ndizawuthatha la manani awanikwe yipedometer yakhe ndiwabhale abe nee-kilometers kuphela kungabikho nto emva kwe-decimal. U-3.89 uzawutshintsha abe ngu-4 kilometers ngoba ndiyaqikelela. U-5.1 uzawuba ngu-5 kilometers. U-10.21 uzawuba ngu-10 kilometers. U-3.35 yena uzawuba ngu-3. Le ngoba siyambona uba apha kule nto xa ndiqikelela laa 3 olapha emva kwedesimali umncinci kuno-5, ithetha uba eli nani alitshintshi. Ke ngoku ke ndizawufuna ukudibanisa u-4 no-5 undinika u-9, ndidibanise no-10 ndifumane u-19, ndidibanise no-3 ndidibanise u-22. Uqikelelo lwam lokuba ubaleke kangakanani uJanel kwezi ntsuku zine zidlulileyo ngu-22 kilometers. Ke ngoku ndizawufuna ukufumana elona nani ngqo alibalekileyo uJanel lo. Ithetha uba ndizawudibanisa ke ngoku la manani awanikwe yipedometer yakhe, i-decimal nayo ndiyihoye. Uyayazi uba xa udibanisa i-decimal funeka wenze ukuba i-decimal zibe sendaweni enye, enye ibe sezantsi wenye. Nanga ke la manani wam awanikwe yipedometer ndizawadibanisa ke ngoku wonke. Masikhe siqale ke ngoku siwadibanise. Sizawuthi u-9 xa ndimdibanisa no-1 ngu-10, xa ndimdibanisa no-5 ngu-15. Ndizawubhala u-5 wam apha ngezantsi, ndithathe u-1 wam ndimse pha phezulu. U-1 xa umdibanisa no-8 ngu-9, uphinde umdibanise no-1 ngu-9, no-10 umdibanise no-2 ufumane u-12. Udibanise u-12 no-3 ufumana omnye u-15. Ndizawubhala u-5 wam apha ezantsi, ndise u-1 wam phaya. U-1 no-3 xa bedibana ngu-4, udibanise no-5 ngu-9, udibanise no-0 ihlala ibe ngu-9, udibanise no-3 iba ngu-12. Ngoba u-9 xa umdibanisa no-3 ngu-12, ndizawubhala u-2 wam, u-1 wam uzawuba pha phezulu. U-1 xa umdibanisa no-1 ufumana u-2. Impendulo yam ke ngoku kufuneka ndifake i-decimal yam ibe phaa nayo ezantsi kwezinye i-decimal. Ithetha uba uJanel ubaleke 22.55 kilometers ngqo. Uyabona uba uqikelelo lwam nempendulo yam ngqo azohlukanga kakhulu. Ke ngoku bewugqibile.